Yawe, mutima yetu ndina esengo Kotala, misikangala yototi Papa, pinza letangi ya esengo Osali, kuleka makanisi ya bato Tu m'as comblé de joie qui déborde Tu as ôté
Bye.